Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Niteka ntangere gusubira kubana namwe bakunzi ba radio Haguruka, mbanze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umugabane w'isi muherereye ko kaze. Mukurikire amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 2025 munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024. Kuri mikro muri kumwe na Dondo Tuyemba z'umutima, utuma amajwi abashikira nawe ni Jisrene Manirakiza. Ndayahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Mu ijoro ryakeye hapfuye intwazangabo nyinshi zo mu gisirikare c'Uburundi, ibikoresho vyinshi vya gisirikare birafatwa. Ni mu gitero cahuje abagwanye bo mwarire dutabara hamwe n'ingabo z'Uburundi. Duca tuvyumva mu ntango zano makuru. Buri minota 10 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 ngo harapfa umukenyezi yishwe n'uwo bubakanye canke incuti ya hafi yo mu muryango, bikaba biri mu cegeranyo c'igisato cawo nikijejwe ivy'abakenyezi. Ni mu gihe kuri uyu wa 2025 munyonyo, nk'uko bisanzwe bigenda buri mwaka, hari haramutse ahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kwiyamiriza amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Ku mutumba Nyamaboko, zone Kiyenzi, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, havugwa ikena ry'amazi meza, abanyagihugu bakagira amakenga ko bashobora gufatwa n'ingwara ziturutse ku isuku rike. Mukanya tuja mwidonizi.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Bato batari gito, turi urwaruka rw'Uburundi. Turi bato bazira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, impuntu y'ababyeyi bahekurwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'Uburundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'Uburundi bagende ryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye, guhoza abavyeyi no guhumuriza Abarundi. Turi abana b'Uburundi, inkingi zitayiganyizwa n'umuyaga zigaca kure, babambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'Abarundi. Igitutsi cyo kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'Abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyote wa maraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanze, yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza Abarundi. Turi urwaruka rwa Marugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamiza akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu. Mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Subire ndabaramutse nongera ndabaha ikaze. Mwaremwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru, abasirikare b'Uburundi bari mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo bagiye kugwanya Red Tabara, bazindutse bahura n'urupfa gusenya mu gitero gikomeye cyane rede tabara yagavye ku birindiro bikuru by'abasirikare ba leta y'u Burundi biri ahitwa Rubwebwe Taunde igihe c'isaha icenda mu ijoro ryakeye ry'uyu wa 2024 rishira uwa 2025 munyonyo umwaka uwa 2024 hapfuye intwaza ngabo nyinshi zo mu gisirikare c'u Burundi ibikoresho vyinshi vya gisirikare hamwe n'ivyangombwa biranga abasirikare b'u Burundi birafatwa n'abagwanyi ba rede tabara ayo makuru akaba yashikiriye radio Haguruka avuye muri Congo uruganda rwa radio Haguruka rukaba rukiriko rurayatohoza Buri wa 2025 munyonyo haratunganywa isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahamagariye abarundi bose gukora kugira u Burundi bube akarorero mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina yabishikirije kuri uyu wa 2025 munyonyo 2024 muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu bikorwa byo gutangura isekeza ry'iminsi 16 rihariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi mu kwakira abitavye ivyo bikorwa buramatare w'intara ya Bubanza yamenyesheje ko hariho ibikorwa biboneka byakozwe mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazi na muntu muri iyo ntara ariko ko utunenge tukihari uwo mutegetsi agira ati nduguruye kwa Mugina abakenyezi ubu bari mu makoperative kandi barijukiye kwitura ibangi y'abakenyezi ku bw'imigambi bishingiye yo kwiteza imbere ndugaye kwa Mugina ariko yibukije ko utugeso two gukorera mabi abakenyezi tukiriho mu kibano canke mongo buramatari w'intara ya Bubanza rero ngo ari ku kivi kugira agwanye utwo tugeso umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije ahamagarira abajejwe intwaro kugwanya ayo mabi akagira ati nduguruye kwa Mugina amabi afatiye ku gitsina atukisha uyakora agahungabanya ikibano uyakingira ikibaba nawe nta mutahe ayakuramwo ndugaye kwa Mugina yasavye ko abakoregwa ayo mabi bashigikirwa Angeline Ndayishimiye yahamagariye kandi abagabo kureka abakenyezi babo bagakora imigambi yobateza imbere ngo kuko vyotuma mu ngo hisununura abakenyezi nabo birinde bikorwa vyo basuzuguza ngo kuko afise intumbero ko u Burundi bwoba akarorero mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme nayo umushikiranganje Emeride Sabushimike mu vyo ajejwe harimwo agateka kazi na muntu amenyesha ko leta imaze gukora ibitari bike mu kugwanya ayo mabi ngo harashizweho itegeko rigwanya ayo mabi ngo hariho n'ibigo bifasha abo ayo mabi yashikiye ariko mu bitegere baronka mu bushikiranganje buri mwaka nuko abashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina baguma biyongera
mukuntu itegeko rihana amabi afatiye ku gitsina rishishikara kwisungwa mu gisata cy'ubutungane mu guhasha abakoze amabi no gutunganiriza abayakorewe nubwo hari byinshi byakozwe muri iki gisata kijyanye no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ibyo gukora biracyari byinshi ibitigiri bigenda biraduka umwaka ku mwaka zimwe mu mvo zibituma akaba ari nk'izi zikurikira ihindagurika ry'amayeri akoreshwa n'abayakora bijyanye n'ibihe tugezemo n'aho tuba inyifato itari kimenyerewe ikoreshwa nabi y'ubuhinga bwa none kika abantu bamwe bamwe barungikiranira inkuru ibakaburira mu ngeso mbi harimo no gukorera amabi abakenyezi n'abigeme bituma twiyemeje kwama tugira amasuzuma y'ibikorwa dukora kuko tubone kwama duhindura imikenyuro yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme.
Abanyagihugu bamenyesha ko amabi akorerwa abakenyezi ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo bazoyaruhuka ari uko iyo ntwaro izoba itakiri imbere y'abarundi. Tubamenyeshe kandi ko icegeranyo gitangwa n'igisato ca ONU kiraba ivy'abakenyezi ONU Femme cerekana ko mu mwaka wa 2023 buri minota 10 umukenyezi canke umwigeme umwe kw'isi yapfa yishwe n'umugabo canke incuti yiwe yo mu muryango. Ico cegeranyo kikavuga ko ibice 60% vy'abakenyezi aribo bicwa n'iyo migwi y'abantu ku mwaka aho abakenyezi n'abigeme 85% kw'isi yose bishwe vyateguwe. Nayo ibice 60% vy'amabi akorerwa abakenyezi ni ukuvuga amabi 51% yakozwe n'abagize umuryango wa hafi w'umukenyezi partenaire intime mu rurimi rw'igifaransa. Umugabane wa Afrika ukaba ari wo wibonekezamwo ibitigiri vy'umurengera vy'abakenyezi bishwe agakurikira umugabane wa Amerika na Oceania. Inyuma y'akaruhuko bagire baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tubandanya n'amakuru ya radio Haguruka.
Bato batari gito turi urwaruka rw'u Burundi, turi bato bagira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, intuntu y'ababyeyi bahekurwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagende ryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye, guhoza ababyeyi no guhumuriza Abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'Abarundi. Igitutsi cyo kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'Abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyote w'amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira, ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza Abarundi. Turi urwaruka rw'amarugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamiza akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Ingingo zizwe ko neza nizo leta y'u Burundi ikwiye gufata mu ntumbero yo kunagura ubutunzi bw'igihugu. Ishirahamwe Olicome ryabishikirije mu ndwi iheze mu kiganiro n'abanditsi n'abamenyeshamakuru ku vyerekeye iduga rirenze urugero ry'ibiciro vy'ibintu vyose hagati y'amezi ya Ndamukiza na Munyonyo 2024. Abanyagihugu bakaba bama bashikirije ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD itegera ifata ingingo yize ko neza, bagasaba Abarundi bose kuja hamwe basubirize abategetsi batariko bafata ingingo zitorera inyishu ibibazo vy'abanyagihugu. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni.
Ingingo yo kubuza amamoto amatukutuku n'abakinga gukoreshwa mu gisagara ca Bujumbura ntiyiyumviriwe ikwiye gukugwaho. Ishirahamwe Urikomere imenyesha yuko mu isi nzima mu Burundi honyene ni amamoto amatukutuku n'amakinga bibujijwe gukoreshwa mu kuyunguruza. Iyo ngingo ikuweho ibyo byuma byoza gufasha mu bijanye no kuyunguruza. Gabriela Rufyiri arongoye ishirahamwe Urikomere niwe abishikiriza.
Ikindi nacho nuko leta yosubizaho yangingo yo gukuraho amatukutuku amakinga n'amamoto bayikuraho kuko leta ndababwire ko bijya bintu biva mu Burundi honyene gusa ku isi kende umuntu agenda isi nta namwe ku isi ndabo nafatwa ingingo nka zijya zitiyumviriwe ndabisubiyemo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza.
Amataxi y'ibintu byinjizwa mu Burundi akwiye gukugwaho na leta hakajaho n'amategeko akinga ko iyo ngingo ifasha abategetsi n'abadandaza gusa. Abazana ibitoro mu gihugu n'ababidandaza nabo bakwiye gushigwa ahabona. Kubwa Urikome ibyo gukorera mu rupfuri bituma ibintu bitagenda neza. Ifumbire nayo nyene ikwiye kuboneka ku rugero ruhagije kuko isi yatitutse. Ifumbire itahari umwimbu ntuboneka. Ibyo byose bikenewe gukogwa na leta mu maguru mashya.
Ikindi nacyo nagomba mvuge nuko leta yufata ingingo yukura kwa matagisi ku bintu biza mu gihugu mugabo kandi hacaba deme nico kimwe no kuyu vy'amamoto hagomba guca haba ingingo ruhasha kumunariza amategeko kwa hanwa nibiri rero vy'amagizonirasyo uco usanga bagize amagizo acaba profiter par abantu babitwangwa n'abategetsi ibyo bintu re cyanki abadandaza ni byiza rero yuko hacafatwa ingingo tukungene bica bikingwa ikindi nacyo tubona gikwiye nuko ku bintu bijanye no kuzana ibitoro no kubidandaza nuko boreka aba n'ubu turabisubiyemo habe babe publié ibyo bintu babe publié kuko ni bazakora ikintu kiza cyane bibaye publié abantu baronse isoko bamenyekane tumenye abari bo n'ingenzi barironse kubera ko babigira akanywa ababa ibintu byo gukorera mu rufuri bituma ibintu bitagenda neza ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti maguru mashasha mu maguru mashasha w'ikibazo cy'ibitoro ikindi cyanyuma muri bijanye n'ibyo kwa maguru mashasha nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire kuko ifumbire ritahari nta bimbuzo ushoboka ntibikunda kuko isi isa niyatitutse ibi ni bya akuru teme kujyanye na inflation iduga ry'ibiciro.
Abanyagihugu bamabashikirije ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD tigera ifata ingingo yize ko neza bagasaba Abarundi bose kuja hamwe basubirize abategetsi bagize iyo leta.
Ndagushimiye Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru watwegeranirije. Ikiyo cyose mu Burundi hazokwama hariho akagwi k'abantu batunze cyane abanyagihugu benshi nabo bagowe u Burundi ntibuzogira amahoro umutekano n'ubutungane. Ishirahamwe Urikome risaba leta gukuraho ubusumbasumbane mu banyagihugu. Leta isabwa kandi gukora ibishoboka byose abanyagihugu baronke ibyo bafungura.
Amwaye terme n'ikintu kimwe tumwe twavuze igihe cyose mu gihugu cy'u Burundi hatazoba hari ikintu bita class moyenne ni ukuvuga abantu bari hagati na hagati hakaba hari akagwi k'abantu batunze cyane n'abakene baguze hazokwa amahari y'injyane n'ibibazo mu gihugu aricyo gituma tusaba leta kandi jewe nicyo miriki byose nkora nabo turi kumwe nuko twifuza yuko hava ubusumbasumbane mu bantu iki twita inegalite sosiyali. Iyo mu gihugu hari ikintu bita inegalite sosiyali akagwi k'abantu bakeya batunga cyane n'abantu benshi bakena gose nta mutekano nta mahoro nta butungane bwa mu cyo gihugu n'ibishoboka abantu bariko barahindana rero mu cyamake twifuza ko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bikunde aroterume ni ukuvuga muri kazoza kakure nuko leta yakora ibishoboka byose hakaba kimwe bita la satisfaction des besoins nukuvuga iki nukuvuga yuko twivuza ko leta yakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobore kurungirwa bafungura mu kirundi bacu umugani ngo mundara inzara hakazinduka inzigo iyo umuntu ashoje cyangwa iyo bamwe bariko barafungura ega n'abari fungura bariko mu mugambi tufata bari kumwe mu mugambi batu bari kumwe cyangwa bari kumwe mu idini wowe babona ubayeho neza wowe nabo bakabona abayeho nabi ega nabo bari yumvira baraza ubwenge urazi ko abantu ibyo bintu bisobanezera ntibisobanezera na gatoya oya nicyo gituma bagomba kuri ikintu bafungura ibyo rero nta wundi muntu abikora atari leta
abashinga amateka n'abakenguza amateka nimba bemera ko batowe n'abanyagihugu bahamagarirwa na Olicome kuva mu gacerere barimwo imbere y'ibibazo bihanze abarundi nayo abagize leta basabwa kutubika uwavubi babe abungere bereka abandi akarorero keza naho basabwe ivyo amakenga ni yose kuko abo bategetsi banse gukurikiza itegeko ribasaba kwerekana amatungo bafise imbere yo kuja mu mabanga y'igihugu kugutinya kw'abanyagihugu bababaza aho bakuye ubutunzi burenze inyuma yo kurangiza amabanga yabo
mugabo nagira mvuga ivyo kogwa ivyo dusaba inamashuga amateka natwe rw'abanyagihugu ubwa mbere dusaba abashinga amateka n'abakibuza amateka ko bava mu gacerere barimo Nyamba mvyo kuri bazi bemera ko batowe n'abanyagihugu. Bafite mu gacerere barimo batanga ijambo twofatiraho bazuba bakoze. Erega hari kimwe ndababwiye. Ndega mwe muri uko witwa Fabiano bashijyani. Nari yari mushiga mateka wenyine. Mugaya yaravuga wenyine kandi tukumva wenyine mu namashiga mashiga mateka majana ijana na miro. Akavuga wenyine. Nama bashinga mateka umwe wese ndabawe ngufite cyane umwe wese. Bidakunze ko urongo n'amashiga mateka no bakorana bavuga. Nibagerageze bonyene umumwe wese witi ciwa vuge aseruke atangi byokogwa nta kritike gusa oya atangi byokogwa hari waje kubikora nibabikore nuko tuko turabikora cyo hita bigafasha gusumba hari byo rongira sabe twebwe abene gihugu ubwa mbere nagira mere kuri leta naho nayibwiye nibige gutubikwa vuge nitubone bagendera mu modoka z'ibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahoye Murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza bemuto ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu umwungere n'intama rongoye umwungere rero keshi ntaje inyuma aje imbere intama zikamukurikira hanyuma kandi singomba ko abantu bitwa ngo bari imbere y'abandi tubona bafite ibiyega ibitayega Basi sibintu birenze mugiye abanyagihugu bagowe. Mwari muziko basa kwerekana ubutunzi bwabo. Basa kwerekana ubutunzi bwabo n'undagiza sibirenze. Basa kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko bari gutubabaza la rudubabilite. Rero ni bemere ubwa mbere bifate ruto. Bambara impuzu zizimbuze purukwapa. Bagendera impuzu kazi zizimbuze purukwapa ega birashoboka. Bari mu maza zizimbuze birashoboka. Kugira ngo twese tugire rimwe kandi batubera karorero cyewe ndemera neza ko cyose bizoshoboka ivyo nivyo bari imbere y'abandi
bamwe mu banyagihugu bashikiriza ko akarorero keza batakiteze ku bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD imyaka hafi 20 ngo irarangiye abo bategetsi bigenza uko bashatse igihugu bagita mu manga ubutunzi bw'igihugu babwikomirako ngo harageze rero ko abarundi bikangura bacire abo bategetsi urubanza rubabereye baratabaza ngo baronswe amazi meza kugira ingwara zifatiye ku isuku rike ntizibamare abo bakaba ari abanyagihugu bo mu gace imbere sagamba ku mutumba Nyamaboko zone Kiyenzi komine Kanyosha intara ya Bujumbura aho bavuga ko basigaye bakoresha amazi y'imvura arimwo imyanda itandukanye. Aho ibintu bigeze, bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bopfuma bigurira ibikoresho vyotuma baronka amazi meza, ngo nimba leta atavyo ishoboye. Aho ni mu gihe abandi nabo babona nyabona ko leta atacimaze, atakindi ibisigaje atari gukinjura akaja iyishobora gutunganiriza abarundi ku ngorane zibahanze. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Ingorane y'ikena ry'amazi meza yibonekeza mu Gacimbiri, Sagamba, ku mutumba Nyamaboko muri zone Kiyenzi, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, iraraje ishinga abanyagihugu ba muri ako gace. Abahaye amakuru radio Haguruka ariko batashimye kuvugira ku byuma byacu, bashikiriza ko bibagora cyane kuronka amazi bakoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose. Mu gihe imvura yaguye ngo baraheza bakikora ku mazi y'imvura, ariko ngo akaba yuzuyemwo imyanda itandukanye. Mu gihe cyo mucinaho ngo bagira urugendo rw'ibirometero birenga bibiri kugira bashobore kuyaronka. Abo banyagihugu bagatangazwa no kubona babura amazi kandi asanzwe aca mu matongo yabo aja muri quartier ya Kizingo y'Ibihara iri muri zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara cha Bujumbura. Kugabamwe muri abo banyagihugu kubahiriza amabwirizwa ajanye n'isuku ngo ntishoboka, bagatabaza rero ngo baronswe amazi meza kugira indwara zifatiye kw'isuku rike ntizibamare. Bamwe mu bakora mu buyobozi bwa komine Kanyosha baremeza ko icyo kibazo bakizi, bakavuga ko ibijanye no gushikiriza amazi meza abanyagihugu biri mu migambi komine yihaye. Aho ibintu bigeze, bamwe muri abanyagihugu bavuga ko bopfuma bigurira ibikoresho byotuma baronka amazi ngo nimba leta atavyishoboye. Aho ni mu gihe abandi nabo babona ko nyabuna ko leta atacimaze, atakindi ibisigaje atari gukinjura hakaja yishobora gutunganiriza abarundi ku ngorane zibahanze.
Na wewe Aline Munezero ndagukengurukiye. Ni hano rero hagarukiye ayo kuruno wa 2025 munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na 2024. Mwakoze mwebwe mwese mu kanya mwafashe ko kumviriza ano makuru. Ngengurukiye kandi n'abagenzanje bayegeranije, amwe rero n'uwatumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro mwari kumwe na Dondo Tuyemba z'umutima, nkaba ndabasezeye na ubuta.
Lugar. Dukeneye amahoro arama.
Haguruke, haguruke Abarundi. Haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka na